ndoza mu kirabye nti ekintu kibayita omukwano kya njawulo. Mbakubiriza ne mbagamba. Tukiranga ku machano rosa nti ogwa mukwano ebeera nsobi. Falling in love is not a mistake. Ogwa mukwano ku experiencinga kikibayita ekinyumisa obulamu. Ng'omwami bw'atugaye waliwo kibayita quality of life consideration. Ekisookera ddala item esookera ddala ku nsonga eyo kwe ku experiencinga life. Life tosobola gye experiencinga nga tosoose gwa mukwano. Kubanga ogwa mukwano kikuleetera ofuna memories. Mukulietinga memories mubeera mu moments ez'enjawulo. Ezikuwa essanyu mu ngeri emu oba endala. So kati gwe tubeeranga eyo ne bw'oba ogudde mu mukwano bakumenya omutima tekigaana kusituka nkeera n'oddamu n'olinnya efalasi omukwano n'ogivuga. Mukwano kintu kirala nnyo. Mukwano kye kituwa essanyu ku nsi kuno. Iitemu esookera ddala mu kunyumira obulamu bw'ensi eno. Falling in love. So kati bw'obeerangawo nga togwanga mu mukwano gwe ngenda kugamba kimu olimu gye era tomanyi obulamu bwe bunyuma. Mukama bankumire. Mwiraba.